Ebekoso ewo mmerse bedwam tie ho behia se wo sesa ebre no edifi anopa no wotwe ekopiem ewo awia donko na wei eye ensesa emmerse bedwafie mpanyimfo aye na wode ababeto edwa na echina state of the nation address no enno any die din kan ewo mampanyi nefa etoso emie no second term ya wo shase emo ogina article 67 1992 constitution so ene di state of the nation address no atu edwa mpanyimfo ehwe kwan se bibi ti se covid 19 vaccine ya abei afi kua yo ho nsem bambo enwumasua ene oboade ne pa etwe ho hiade o mampanyi de ho nsem nyina ebeto edwa na owi a enhyehye mapanso a emfie nan wo wo edema gana fo nso wetumi he de episo amaye na wo chiema wo se match busume ne da etoso edumie no he na gana ya kon homa bosika budget afi de nso wo de ebesan ato gana emrahye bedwafo enim.